okukimanga amazzi ate n'obwensoma kyampanga obuzibu kubanga ogenda okutuuka ku ssomero ng'abaana batandise dda okusoma nga gate oluddeyo ku luzzi. Omulundi gwe nasookako nasembayo okusanyuka omulundi gwe nasembayo okusanyuka kwe kuyita primary 7 yes, naperfominga bulungi nno ne tusanyuka wakane maama wange.